m unu aha m bụ IfeomaChukwu nọnyere m nwa afọ Imo steeti ozi chiwe ebe a bụ ozi udo ozi ọma ozi ọganihu right honorable sir
Emeka nke Ihedioha KSC CON nwa afọ Imo steeti nwoke hụrụ mmadụ ibe ya n'anya nwoke na-atụ egwu Chineke nwoke ji eje mba ndị mosi ịga-achị anyị
Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma gacha nyo Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma Emeka Ihedioha mma gacha nyo
It's the rising of the sun It's a brand new day today Shall be free, It's the rising of the sun. It's a brand new day today. It must still shall be free. As this shall be free again. It's a brand new day today.
You
must assure be free with PDP. It's the rising of the sun. It's a brand new day today.
You
must assure be free. As they shall be free again.
Oh,